Koti muri ndacho mana temumulaba mukene mukuname mukaga uri
Open it up, please.